knowledge, goodness. No education, no life, no losers when I'm free. Oh no 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 no. Boni sasa no kula wesizo emehlweni wakho. Boni sasa no kula wesizo emehlweni wakho. Vula inhliziyo ubambe incwadi ubone uzophelela. Abolove emakhoneni bazibuza ukuthi baphile nani. Ngoba i-life ayikho fair, but if you not fair for the life yakho then nobody really care. Ubhiyoza amaphathi oluklef. Ikuphi inqubeko isikhiya senkululeko ulwazi
lokuzingane. Niyekusasa lalelizwe. Oh, imfundo ibalulekile.
Education
wezingane yini kusasa lalelizwe. Oh, imfundo ibalulekile.
Education
wemntu omdala. Awu imfundo ayikhulelwa. Oh, imfundo ibalulekile.
Education
no education, no life. You gotta go to school and learn ABC.
Young people,
no education, no life. You gotta go to school and learn.
Boni sasa no kula wesizo emehlweni wakho. Boni sasa no kula wesizo emehlweni wakho. Vula inhliziyo ubambe incwadi ubone uzophelela. Abolove emakhoneni bazibuza ukuthi baphile nani. Ngoba i-life ayikho fair, but if you not fair for the life yakho then nobody really care. Ubhiyoza amaphathi oluklef. Ikuphi inqubeko isikhiya senkululeko ulwazi
lokuzingane. Niyekusasa lalelizwe. Oh, imfundo ibalulekile.
Education
wezingane yini kusasa lalelizwe. Oh, imfundo ibalulekile.
Education
wemntu omdala. Awu imfundo ayikhulelwa. Oh, imfundo ibalulekile.
Education
no education, no life. You gotta go to school and learn ABC.
Young people,
no education, no life. You gotta go to school and learn 1, 2, 3. No education, no life. You gotta go to school and learn.
Ngayo le mfundo
No education, no life.
Gotta go to school and then ABC.
No education, no life.
What are you can feel over party with Uno? Igusasa la kone.
No education, no life.
Say it loud, my children, they are. Wow.
No education, no life.
When you educate yourself, you liberate yourself. You liberate yourself when you educate yourself.